Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, ishrah sadri Quran, imla.